Come on. Oh. Mr. 21 Superboy Music Channel.
chase away the rain, shelter you from pain, 'cause that's what rainbows do. Thank you.
Ha na ke telepona la ua na kamakani e kapalulu nei o ke au moela ua na kamakani. Ina ia mai ana ka puana la, puana ka makani e. O oe a o vao na lui a mea la, puana ka makani e. Ha ina ia mai ana ka puana la, puana ka makani e. O oe a o vao na lui. Puana ka makani e.
mana ohika reki u okoke ikanani oka aina okanoe ho ai ai okalala o Kalalau ihenala ikakua lili ngowai mea kuule aloha nevermore to say goodbye melea.
Mr. 21 Superboy Music Channel.
Kai o pua, ke kai mau ki o ki. over here.
Hi.
Oh,
ho, ya honolulu, i ka hapa haoka, hola e holu, havi ke aloha, lululima, mena hua pala, o ka e holu, au kamaho, o haho kama, paana te ala, o ka vakuhi, au kamako, o nuku anu, liakunara, ya kolonau. Alama I kawae, o silosia, kenehe malia I ke alohali. Kralumako, I alohali, mane I kuna noa, o mauna wili, o mauna wili. Kapuana, evalu ako, ialo aku, aina iamai, ana kapuana, evalu ako, ialo aku.
ina ale ini ihaue e one hana o kupu kele lani hana ina na luhani panuha olo I anana ni inu inu e ala e ae e ho ina ale ini ihaue e one hana o kupu kele lani Hana ina na luhan panuha, olo I anana ni inu inu, e ala e a e. Kaulana mai nei o puu waila, tena puu wai olu o koni ihau, au oli kamana wa ke ike aku, ia aina huna huna I ka e kukai, e ala Ea o Hawaii, kui pini kake ia e na wahine ui Na wahine noho I kauna makaloa E ala, e a e Haina ia mai ana ka puana E hoi ko aloha I I haue Ua pae mai nei e hoi ana no E hoi ka hiki aloha e E ala, e a e Haina I a mai ana ka puana E hoi ko aloha I I haue Ua pae mai nei e hoi ana no E hoi ka hiki aloha e E ala
aina ia mai ana kuana kuho aitana nia o nā pua. Aina ia mai ana kapuana kuho aitana nia o nā pua. Aina ia mai ana kapuana kuho aitana nia o nā pua. Aina ia mai ana kapuana kuho aitana nia o nā pua.
sweet Leilani with ginger so fair. Run your fingers through my hair, walk with me, talk with me, Waikiki. That's where I'm going, to the place where I was born. Trade winds they call, softly come to me. Say, walk with me, talk with me, Waikiki. What will I do if you leave me? What can I say? Talk with me, Waikiki.